Dere betyr alle veldig mye for meg. Virkelig. Caroline. Hillary. Helena. Kristin.
Good.
Okay, everybody, that's a wrap. What's that? Well done.
Hva er det? 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 Hva er det?